mbiri ya mpira wa miendo ya dziko lino sitingakambe za osewera ngati Young Chimoji Junior, Gilbert Chirwa, komaso Francisco Songo Mwaena ngati osewera amene adapita patali kwambiri ni mpira makamaka ku national team osakamba za mphunzitsi wawo Alex Masanjala. Alex Masanjala kuchokera mchaka cha 2017 kufikira pamene inu ndine tikulankhula na programu ino lero ya mteza mteza Time Sport kuchokera mbali ina ya Mkolokoti kumene kumachitwa ku Machinjiri mkatikati mumzinda wa Blantyre. Ali nyumba sakupeza bwino kwa zaka pafupifupi panopo zinayi. Football Association of Malawi sidalankhulepo kanthu za matenda a Alex Masanjala. Matimu amene adaphunzitsako ngati Railways, Sivo, Silver Strikers, Mwaena, sakulankhulanso china chilichonse. Alex Masanjala ngati sadaphunzitse mpira mdziko muno ndi matimu awiri Anyasa Big Blitz komanso Mighty B Forward Wonders. Mdzukulu wawo yemwe wakhala akuwayang'anira pamodzi ndi mayi akunyumba kwawo chiyambireni kudwala mchaka cha 2017 amene adasira school mu form 3 chifukwa choti adziyang'anira gogo wake yomwe ndi mwana wa Alex Masanjala. Pano amangokhala ndipo school idasokonekera. Ine langa dzina ndi coach player Peter Forte alolalole akanakani kumandiwa Times Group. Ndiloleni kuti ndikulandireni mprogramu imeneyi ya mteza mteza Times Sport. Chifukwa chonena kuti Alex Masanjala adataya memories tingathe kucheza nawo ticheza ndi mayi akunyumba kwawo. Mayi ndikulandireni mprogramu imeneyi ya mteza mteza Times Sport. Mwaswera wa?
Ndaswera
mayi kulu. Poyamba dzina lanu ndani?
Ndi Constance Masanjala.
Constance Masanjala. Kodi inu kumudzeni?
Muzi ndiko kuno nanga siti nako tina kuchokera ku Zimbabwe koma ndine na kuti kuku ni chikwe chuta anaroka kuchirazo
muri kuchirazo ku muzi katange kumveka ka zimu zimu so
ndi kulenda kulira ankari ya Masanjala kulira so zina
mbali ya Zimbabwe
kumangura mai
mangura mai oh chabwino tati forokozera ndi zambiri za Masanjala timamva kuti anango sowa kwa masiku atatu kena kumunakapezeka kuti ali kuchipatala pena adawatengera ku Queens matenga adayambira pamenepo mchaka cha 2017 nkhani imene idayenda bwanji
Amasanjala chifukwa choyimisidwa ntchito madzidzidzi ndiye ndikubwera kuno kuona kuti ndindi famili ku timu yoti sinapezi yokhazikika yoti ingachite bwino zinthu zinakananga zinasokoneza kubweranso tindi maru tinagula maru tinamanga nyumba zinapezeka kuti maru osanagusiwa ndiye munthu andi famili ndiye zinthu zinakananga zimavuta aganize mkazi pakati pano ndi nyumba imene imayendeza kuti mwina tikangokhala kusokonekera kwa zinthu kunakhala ngati kuti ndikumene kunapangitsa
chida chika chiyani kuti akapezeke ali kuchipatala cha Queen Elizabeth patapera masiku atatu atasowa kakhomo
malo amene tikukhala kuno Machinjiri ndinatenga 50 kwacha ndikuwapasa kuti amukamiti amachoka kumabwera ndiye pa tsiku imene anachoka ndikupezeka kuchoka kwawo kunani kuti sanabwerinso ndiye kunatha 3 days tikusakasaka mpaka naita ndisanyamata ina kuti bwerani bambo bambo sakuoneka ndikudzapezeka ku Queens ndipo mmene zinakhalira kukhale kuchipatala olo akuchipatala sakumzindikira kuti chinachitika nchiyani ine ndangoona ngati mwayi wina waukulu chifukwa choti bambo anapezeka nangasiti masakasaka anachita kutolerwa ndi magadi ataweuka kumamawa anapeza pa universal ku Queen Elizabeth tumaru atacha bichabe atangogonekedwa so inza kuti anapangidwa chipongwe pena pake ndiye anangobwera kudzangosiyidwa kati pamene po ndiye ifeyo tiri kuno sabudzwa chilichonse ndiye mnyamata wina kana pita kuchipatala chipitire ndinapita ine ndakakhala nawo ndakata mwezi 10 days tiri kuchipatala koma nditokoze a farm timu yonse inadzabwera tiri kuchipatala ndianangotiona kwa mama ripoti wono kuchipatala amangozitenga ngati munthu woti wangotoredwa ndipo mudzi wa munthu chipatala ukaenda ulibe guiding chisamariyo chimakhala chovuta
chabwino munafotokoza kuti mwamuna wanu Alex amachoka kumabwera amachoka kumabwera atangochosedwa ntchito kusivo ndi pakhomoni matha kuchoka kumabwera kodi kuchoka kumene amachoka amachoka kuti akupita kwa mkazi wina anani moyo yendayenda kapena amamwa bibida kapena amachoka kuti akupita kuti
ayi maendedwe awo Amasanjala ndiwongoyenda ndikubwera sikuti anali kuyenda ngati zamuwa ayi ndipo ndikhadwerawo Amasanjala si munthu woti ngakhale chikwatirani kuti zoti kurakapira mwa kupira osamwira amamwira
chikuchokera mchaka cha 2017 kufikira lero moyo wanu watsiku ndi tsiku moto kuti uyake mama wa masana madzulo mudye mulipire madzi magetsi wakhala uli wotani pakombo pano
wakhala uli wovuta koma nkale uli wovuta ngoti nditongoze 90 ana awiri amene malimu anatisiya uyu ndi George amene agwira ntchito ndiye amagwira ntchito timakampani anga si George wayambira kunkuno kugwira ntchito ndiye ndi amene amagwira ntchito kuti mwina timathandizika kachithandizo kapakhumi koma ndi winayo nanga sana dzamwalira ndi anga zisala George ndiye ndimene timakhalira ndiye ine ndikuona ndi life ndiye ndazipereka kuti ine kuli bwino ndikafuneso ntchito nanga kuti ndikhaleso nambo koma chithandizo chichitira ndiye upezeka kuti zonsezi ndikugwira so ntchito zikuchitika
ino kugwira ntchito ope kapena mnasiye
ndikugwira bintchi
amalang'anira masanjala ndani mwakati ino mwapita kuntchito
pakati pano malimu anamwalira ndiye mulungu wawo uyu anabwira ndi uyu mzungu watu alipomu pano amakayang'anira makaya
mukusiyanitsa motani moyo umene adali bwinobwino amagwira ntchito kudzayang'anira banja lawo ndi pano mukumavutika motani
bambo zikukhala zotivuta karetu ukhalabe koma ndikungonyamika kuti mulungu chachulu bwa kuti tikadzuka tikupeza kena kake kachakudya chifukwa chokuti tikugwira kantchito ndikanakala kuti mwina ndikungokhala zikanakala zovutira
mumagwira ntchito yotani
ineyo ntchito ndimagwira ndi kontrakta mwina wake kontrakta amene mendi unena pano akumanga chipata bingwa anakaika mwala kunje parombi mwina ndikumenali ndiye pakati pano anandisiya ndikumva koma ndimagwira makampani chifukwa iye amagwira ntchito makampani apole pake kumamanga makampani
kanga chepe kamene mumapeza pamwezi kamba kwanina kuyang'anira banja lanu
bambo ndirama za masiku ano sanamu sizikuchita sikuti zingakwane ndizongoti bora tapeza kachakudya kusiyana kuti tikhali ninja
mumakumbukira matimu a Super League amene amuna wanu Alex adaphunzitsa ndiko muno
yeah.
adaphunzitsa matimu ati ndi ati
silver
strikers
railways
Admark Tigers
Ilovo
BNC adaphunzitsanso kuma national team kuma under junior teams ngati under 20 under 23 komanso adakhalapo mmodzi wa aphunzitsi ku national team ya dziko lino mumakumbukira nso zimenezo
ndimakumbukira
kodi ino mautsata bwino mpira
ndimautsata kwambiri
zakudwala kwawo afamu udawadziwitsa kuti mpaka namwene akudziwa zoti mmodzi wa anthu amene adayesetsa kutukula mpira wa malawi kufika pene ulipa ndi Alex Masanjala akuvutika akudwala alibe chithandizo analuza memory ali kunyumba akudziwa afamu nkhani imene
iye yeah, mbali imene sanadziwe koma anazadziwa atabwera akavuta pamene mafotokozera kuti izizi zikukhala ngati memory inachoka ndiye kuti chifukwa ichi timangoona ngati zangochitika mumadziwa ndi life za kunoko ndi umoyo umene timakhalira anthu umaganiza kuti mwina zangochitika koma ndadzaonabe kuti amaindi I think chifukwa chikutukuluza ntchito ndi ndi banja ndibe china chake choti ngathandizike ndi banja langa
amaganiza kwambi
nzeru amakhala kuganiza kwambi
mukada kuonda kuti patakhala kuti pali mwayi wathandizo lina lake anthu akuthandizeni motani kapena mabungwe kaya thandizo limene mungalifune kuti amasanjala ndinu moyo udzikhalanso umene wakhalira poyamba
bambo ineyo chithandizo singa kufotokoza kuti kuna chithandizo chakuti ineyo chachikulu
dzina lidzamati manja
Constance
Masanjala amene mudakhala ku zimbabwe nthawi itali ndi amuna wanu komano kumuzindu kuchirazulu sichoncho ndathokoza kwambiri padakhali pano tichezanso ndi mdzukulu wawo pang'ono chabe wa Alex Masanjala amene ndi mmodzi wa aphunzitsi odziwika bwino kwambiri pamasewero a mpira wa miyendo mdziko muno pitirizani kuonera mteza Times Sport Esma, kabwire nyiro simukakunda ok bobo kodi zina ndani Andrew Masanjala awa ndi agogo ako mwana wawo ndakana adapereka ine ubambo wako ali anamusiya ondiwe ndi amene udanena kuti sukulu tikumva tudasira panjira zinakhala motani kuti musiye sukulu
Mumana kongera pandaram pantai mene zuma kari na. Ukala woka pano yo pana ko vuda. Nene makanga nda kara pako tatani zira zina zina. Choncho nene makanga tatani zana.
Hai mene ama ba gwa kutu kusia kusku uruja tatani zira goko ako. Ula nuli form ya.
Nali ndili form 1. Ndai mene bambanga ni ndili form 1. Ndili makanga tuma sindana ndili makanga masala. Ndili choncho mazoni kwa mwela tikare mwonjo. Ya
Ndi guruli moja la antu amena dasa wena kumpila mchiko muno kumatimu katale lwezi adapanga kukara ndi gurulao lo kutazia nganilana nda amene akalamu inaso akuma aona masanjala tigeza na inkulu amene kudi mwina kufuna kujio kudi ni ndani takara ni kumwepo
Komano diyamigire abulezi chifana ana wana zinchito zanga zmini ni mabaka nami nyampira 93-94 season kena ako na usi ya mpira choli inga ni mfuna njibite ulele kumena ako ndina gamba mpira mwa Glasgow 1996
kwa mkale ori mulibe contract ndi nobe musie kaji ya kaji mwaza
kwa cha kaji mwaza nami nya Glasgow ija Hemi naite nga paka na finals 1990 Mpira ndasi ya 1990
Finals ya jani
BAT Sports Club Sports manager
Za kudwala kwa Alex Masanja zina kukuzani mwota Muna zitu wa mwanzi kuna kudwala kwa masukuti mkari involved Shina jitika ndia
Ti ndinapa nga create group ya ex-Lewis players Ndiye kumene kwa ndapa nga create group lija Tumatulia na tole lana Kena kuna kandi meeting Ndaya nata ano Inyo mkare chairman wajani wagole chifoto mwalipa ngano kando dia zikatero tira kuisa hati no mkare ndi ndi ma social media pa Facebook nabiza chituzi Charix Masanja ina no nachiponya ugrupu kujo guys tatuo ni nini kani auta ali kuti yura I'll come back to you ndi fufuze fufuze guy naza fufuza yunyo zada ali madulia ndi guri just
kwa madulira
majinjiri
Ningkati
ndi ngkati mwenye mwa machinji. Nde tingapange bwanji. Ndaza twena kuti ifeso tinapita kwa Tigers. Nde tatipa sekuru wangwira, tatipa se namba ya mwana wa mama. Koma tinaona kuti the life imene ikukhalira inandikhudza kwambiri. Nakhalako namba kugwetsa misosi. Kena unura, munthu uyu being a potential, a public figure. Treatment imena kulandira iyi ineyo siku titani siku ndigwira iyayi nde ndinapangaso kuchita yes ndi azathu akusiliva akusilivaso nawo sane chita kukena kake unazabwera anabweraso kunoko
akusiliva anabwera
anabwera
ndani nthawi imene
uza nabwera ndani mi
maiwara tijeza
ehe ndi anabwera natokoza mapadera nde ndidzana ero ndimafunsa kuti kodi Masanja ndi chani chachitikapo kufika nthawi kuti apalibe ndinata ano ababa munthu uyi sitingatchule dzina la mpira osatchula kwa Alex Masanja
kani mene ya famu muda forogozera officially kuti mwina pafunika kachanzikena kuti mwina wakandira makojera kuti amai wasamavu tike mai wachikulenga ramena tikuya nchito munafikira kufamu
si kufamu siti nafike fwadzano saa mandi easter mandi tinani meeting ukipsi titapita ukipsi ndiye tinauza kuti banji tibuka appointment ndi afamu general secretary Alfred Boone nda kuti tikateyo nkani afamu suti sakuidziwa akuidziwa koma tikapita kumeneko chifukwa chote achita manyazi aipondereza ndiye bwanji tipeze a media tauze mpamene ndi malumikizana nanu afoti nambala yanu kuti ndiipeze yachokera kuli wangu kwa Francis Songo amirali secretary wa group la Explorer Squares
oho
ndiye mpamene timamba kulumikiza ndithokoze kwambiri inu chito maizwali chifukwa titalumikizana dzulo mandipasa program kuti mawa mukonzeke 8 o'clock tikapezeke kuno ndiye kubwera kuno ndikutenga chinthu chenchengo patali kwambiri
mukadakonda kuti Alex athandizidwe motani para kwa pali ape na kufuna kwabwino
eh Alex Masanjala ine chimene ngakonde kwambiri ndi financial assistance because amai ndamira sanduka bambo mnyumba muno as Masanjala munthawi munafusa kuti kodi zimakhala bwanji munthawi imene ali active anakuza ni kuti siti masowa china chili chose kusenyeza kuti he was a breadwinner by then but now palibe china chili chose chimechukutani ndikana kuonda mabungwe ndi akufuna kwa bwino atathandizirako bambo mai Masanjala kuti abambo awasamale monga kunda kunkhani ya ndiranga komanso masuku ano kuti munthu atakatake ndi business mai wamwina atayapasa kuti kandirama kakuti ndi kandi zikozo wachitira kwino
chabwino
ndithu
kufikira tsiku linaso pamene tidzakhale ndi program ina ya mteza mteza time sport kuchokera kuno ku TTV ine coach player Peter Forte maroma cameraman wanga Lazarus Nedi komanso video editor Obet Mkagama komanso staff and management yonse ya Times Television ndiloleni kuti ndikupempheni kupitiliza kuona maprogramu otsatira. Bye bye for now. Good night.